umbiko uhlanganiswe ngithembele ihle magutshwayo lusotini.
Basolwa ecaleni lekudubula babulale umhlabeleli weltfumo wetingoma te-hip hop Kenan aka Forbes kanye nemngani wakhe Tebelo TIBZ Motswane. Bayasiphika sicelo sembuso sekwekuthi tincingo tabo letatfolakala kubo uma baboshwa kuthi adigcinwe ngumbuso ngekwesaba kuthi lokhu kungatfolakala kule tincingo kwenteka kusetshenziswe live leningizimu Afrika uma lifaka sicelo sekwekuthi bayobhekana nemacala abo kulela live. Labasolwa babo siyabonga Gezani Ndimande kanye namalosi Dave Ndimande belive leningizimu Afrika. Athi-ke kule tincingo letine tigcinwe ngumbuso ngemuva kwekuthi Principal Magistrate David Khumalo akhiphe sijubo sesikhashana evikini leliphelile ngalesibili uma bavela kwesibili enkantolo. Lithe uma lingena leli cala esukwini lalomuhla kungulesibili lomelele umbuso lovelayo ovisini lebashushisi Macebo Nxumalo wenza sicelo sekwekuthi inkantolo yento esijubo sekwekuthi le tincingo sale tigcinwa ngumbuso lingasabuyeli kubasolwa. Umeli webasolwa Sive Sonke Ngwenya usiphikile lesicelo sembuso. Kanti kaNgwenya ukhale ngekwekuthi kuthathwa kwaletincingo tiyiswe kubashushisi belive leningizimu Afrika kungabalimada labasolwa. Lo mmeli uthi inzaba yaletincingo iyahambisana nesicelo lekubhekeke ukuthi sifakwe live laseningizimu Afrika. Sicelo sekwekuthi labasolwa bayobhekana nalamacala abo kulela live. Ngwenya uthi imininingwane lokungenteka itfolakale kuletincingo kungenteka bese isetshenziswa kulesicelo sekwekuthi bayodokela eveni laseningizimu Afrika. Kanti-ke lomelele umbuso Macebo Nxumalo wathi seyinkantolo ukuthi imininingwane letotfolakala kule tincingo kangeke isebenziswe kuleli cala lokuthi bamikiswe eveni leningizimu Afrika. Ngwenya utshele inkantolo ukuthi lokwentiwa Nxumalo kufana nekutfula bufakazi enkantolo pheceleti giving evidence from the bar. Ngwenya ukhale ngokuthi njengalokhu live leningizimu Afrika lisengakasendi lesicelo sokuthi labala babili bayekhona eningizimu Afrika kanti-ke Nxumalo ukuthi lesicelo sitawucukatha ini. Manje lo mkhulu David Khumalo uthi Ngwenya kanye naNxumalo bahluleke bobabili kusho ukuthi kugcinwa kwaletincingo kutawuphatamisa ngani. Kanti-ke Khumalo ubese ukhipha sijubo sekugcina letincingo kwesikhashana kude kube ngomhlati ngemashumi lamabili kule nyanga lesetulu kusho ukuthi kutawuba ngolesithathu evikini lelitako lapho kubhekeke ukuthi leli cala lichubeke nekutekwa. Kubhekeke ukuthi live leningizimu Afrika libe selisifakile sicelo sokuthi labasolwa bayobhekana nalamacala abo kulela live. Okay, so